Kuna mwanafunzi yoyote kati yenu anaweza kutuambia what is the family? Ndiyo, simama.
Family is medicated soap.
Pumbavu, kaa chini, kitaeleweka siku ya mtihani.